Chelwa, go inga mariruodwa, jasibu doge milimili. kendo jambola papa wanya po kwanyal kendwa timna to waselore wate kendo wada giricho dalila dininge wadu manawa dine okitho to marwich kuor dininge wadu manawa dine okitugo gitakoruodhwa dininge wadu manawa dine okitho to marwich kuor.